Jaya, don't kenda. Jehovah Jaya, nyapando mula Jaya, Baba don't kenda. Baba don't kenda. Japonjo umoleke ayo wila para dipoka podo. Ochunga ayo wila para don't kenda. Japonjo umoleke ayo wila para dipoka podo. Chela, don't kenda. Eo no chero lazaro, ayo wila para, don't kenda. Para, yakondo mula para, don't kenda. Yaponyo zozo luche, ayo wila para, don't kenda. Jehovah para, Baba don't kenda. Okumba kiri juanga, ayo wila para, Yesa don't kenda. Amina makilweta, ayo Yesu chaya, don't kenda. Ochunge kedo, katawa siguruto, sani bedi koda. Baba don't kenda. Wero chulo gope aya mina para don't kenda.
Winjori nyasaye maduong' bedo koda ruoth to bedo ni tek manade. Ichiela itaya japuon jalimbe mang'uono ane badi kalene one studio.
Lima Yesu lima don't kenda. Lima, ya para Jesu lima, don't kenda. Lima, bade chuma lima, don't kenda. Lima, ya para nam lima, don't kenda. Lima, nsaye wura lima, don't kenda. Saya wura lima, don't kenda. Lima, nyokwara jese lima, don't kenda. Lima, sukoromo lima, don't kenda. Lima, amena lima, don't kenda.